ile tumu nilifanya o Ozo wadalia uhune wema bokaya Utisamela haraka tumo bailo tijema ito Uduwasi na winti wa majito Uti wa shekese uti wa ngamifu Barisa, for when you are how I saw what he was. Well,
there's
Jordan.